Baubles, bangles, bright shiny beads, sparkles, spangles, her heart will sing, sing a linger, wearing baubles, bangles and beads. She'll glitter and gleam so, make somebody dream so, that someday I may buy her a ring, ring a dinger. I've heard that's where it leads. Wearing baubles, bangles and beads. She'll glitter and gleam so, make somebody dream so, that someday, someday I may buy her ring, ring-a-linger. I have heard that's where it leads. Wearing baubles, bangles and beads. All those noisy bangles. Da 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 da